It's already trying. And taking its toll. Though you do your best to try to console. It's a strange kind of torture, and all kinds of pain. And it's already worse than you could explain. Happy birthday, baby. Wish I could tell you to your face. I know it's not a day for me to make a wish, but I'm still gonna make it just in case. I search for distraction and tally the days and rearrange words to find the phrase that conveys the way I stand. Wish I could tell you to your face. I know it's not a day for me to make a wish, but I'm still gonna make it just in case. La da da da. Wish I could tell you to your face. I know it's not a day for me to make a wish, but I'm still gonna make it just in case. La da 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 da.
La da 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 da